Kua tū ngā pihi o te iwi kāinga o te motu o Aotea o Ngāti Rehua Ngāti Wai ki Aotea i te tūkinotanga o etahi o ā rātou pau whenua. I whakatūria ngā pau e ono marama ki muri nei, hei tohu rāhui ki te takiwā. Ko te whakapae hoki a etahi o te mana whenua, nā te aro whakaparahako ki te rāhui nei i hua ai nei mahi tūkino. Kei a Ethan Oneroa, ngā kōiriiri.
He pau whenua kua tūkino tia, he iwi mahue kua mahue riri nei.
I tangi au ki te tēnei mahi, e hotu hotu ana tōku ngākau. I cried. My heart is broken that somebody would belittle and desecrate ngā mahi tino tapu o ngā rangatira.
He ono marama ki muri i paua e nei ki te whenua hai tohu i te rāhui ki konei.
The local board acted in a very supportive role with mana whenua on this.
Nō te ata nei ka oho e nei kai noho ki e nei i te papa, ka mutu ko ngā māhunga i hā te pengia. Hei tā ngā uri o Ngāti Wai ki Aotea, he tohu o te āhua kaikiri i konei.
I believe racism is alive and well in Aotearoa. Have there been other instances? Yes. But generally they are veiled, kept in closets where they should be kept, and to themselves.
I aia nei, ko te mahi a te hapori, he whakapaipai ake.
At this stage, we're in a reactionary space. It's only just happened. But I will pass on and obviously uplift the mana of ekwi mai e koroma, me o rātou a whakaro, mō ngā wāki mua. So yes, we're here at the moment, but those bigger calls around our tikanga and around our processes must be left to our kaumātou.
Hei tā rātou anō, he take tēnei ka whāia e ngā pirihimana. Ethan Oneroa, Te Karere.